Imyaka 10 iraumanye hatangwa ibikorwa byo kubaka urugomero rwo kuruzi kajeke mu ntara ya Bubanza. Ibikorwa ariko atakinini birashika ko itangwa ry'iryo soko rimotamo ibiturire twabiteguye muri ano makuru. Mu gisata cy'amagara y'abantu, amazu adandaza imiti mu ntara ya Bubanza ngo aradandaza imiti yataye igihe ibiteye amakenga abanyagihugu bo muri iyo ntara. Muri ano makuru turaza kugaruka kandi ku ihimbazwa ry'umunsi wahariwe umwana w'umunyafurika usanzwe uhimbazwa kwa 16 ruheshi uko umwaka utashe. Umunsi ushitse umwana w'umunyafurika ahanzwe n'ingorane zitari nke. Urukurikirane rw'ibikorwa byaranguwe mu mwaka uheze, Perezida Evariste Ndayishimiye yashikiye ubutegetsi. Tuza kugaruka ku bijyanye n'intwari ibereye. Subire ndabaha ikaze mu kanya. Ido ni ijyano makuru. Ano makuru tuyahera mu bijyanye n'umutekano. Ku nkuru ziciye ku masonga, hari abasore babiri batuwe bapfuye mu gatondo ko kuri uyu wa kabiri ku mutumba na zone Rubona muri komine Mugina mu ntara ya Cibitoke. Abahisi bakora akazi ko gucukura inzahabu bakaba babatoye aho bari basanzwe bakorera nyene. Amakuru dukura muri iyo komine avuga ko gushika ubu hataramenyekana neza ibijyanye n'urupfu rw'abo bantu. Umuntu umwe yaraye yishwe atemagujwe imipanga ku musozi Rukago muri komine Gahombo intara ya Kayanza. Umuhisi yari umugabo yahora ari umuganga ku ivuriro ritoya rya Cyeyerezi muri iyo komine nyene ya Gahombo. Yarazwi ku izina rya Fabiano Cishahayo w'imyaka 28, akaba yishwe mu gihe yaravuye gutora amafaranga muri banki. Uwo muhisi mu gutaha ngo yari yafashe ipikipiki mwunguruza ariko gutegegwa n'abagizi ba nabi. Abandi bantu babiri bari kumwe kuri iyo pikipiki, kuvuga umushoferi be n'umusirikare, bobo ntacyo babaye. Ubu bakaba baciye bafatwa ku mvo z'amatohoza. Mu bijyanye n'agateka kazi na muntu, hari umuryango wo muri zone Gasenyi mu ntara ya Cibitoke utabariza uwabo haheze indwi irenga yarabuzwe irengero. Uwo yarasanzwe ari mu rwaruka rw'imbonerakure z'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Yanyurujwe amaze iminsi ibiri gusa arekuwe ku kigongwe cy'umukuru w'igihugu. Inkuru twateguriwe na Eloge Kwizera.
Singira nka boserete niwe munyagihugu wo ku mutumba wa Kaburanwa atabarizwa n'umuryango wiwe. Nkuko amakuru dukura kuri uyo mutumba abimenyesha, uyo asanzwe ari mu rwaruka rw'imbonerakure zaho yaheruka kurekugwa ava mu ibohero rya Mpimba inyuma yo guhabwa ikigongwe n'umukuru w'igihugu hari ku igenekezo rya 6 uku kwezi. Kuva rero uwo munsi ngo hari umugwi w'imbonerakure waciye utangura kumucunga. Uyo mugwi imbere bikaba bivugwa ko ari nawo wamunyuruje nk'uko isoko ryacu mu ntara ya Cibitoke ibimenyesha.
Yari tariki 8 mu masaha ya kizeri tubwira niho yasohoka, ko yari amaze kumva yuko ubuzima bwiwe abona yuko ubuzima bwiwe ariko aragumaho bugeranyeho, yafata rero urwo rugendo afata ikiringanira nk'umanuka aja ku ya 5. Kumbe haba hariho imbere Tiro Rodirike bo bitwa abakingani byarigwaniye bakinga arakomereka. Ubure gushika uno mwanya uwo bakinga arashite Dori aho yagize kutya mukomerekeje.
Iryo soko ryacu ribandanya rimenyesha ko mu muryango wa Singira nka bo Celeste bafise amakenga ko uwabo yoba atakiriho kuvaho abajejwe intwaro babahamagariye ngo baze gutora impuzu ziwe.
Amafaranga yarashitse ungana n'amafaranga 1,700 aka telefone n'impuzu kabutura n'uturato.
Impuzu bene kubura banjironse uyu munsi bumva batumwe ko n'umutware ngwino murebe ahiba bajyagwiriye impuzu zahabonetse bacange n'abajanye nawe n'iyo sokorosine.
Singira nka bo Celeste yari yafatiwe mu gihugu cya Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo mu bikorwa by'imbonerakure, afungigwayo ikiringo cy'amezi 3 imbere y'uko aza gutorwa na Joseph Matias Niyonzima batazira Kazungu, umukozi w'iperereza ari nawe wamwinjije ibohero rikuru rya Mpimba aho yari amaze imyaka igera kuri 4.
Eroje Kwizera arakoze mu kanya igisata cy'intwari bereye. Mu gisata cy'intwari bereye nari nababwiye mu ngingo nkuru nkuru, haraheze imyaka 10 hatangujwe ibikorwa byo kubaka urugomero rwa Kajeke mu ntara ya Bubanza. Ibikorwa ariko gushika ubu atakintu kiboneka birashikako, naho uruhombo runini ruri kuri leta bigaragara ko byavuye ku bayiserukira babyifashemo nabi mu gutanga isoko ry'abatunganya ivyigwa by'ubwo rugomero. Ido ni Dona Onesime dushimagize.
Uwo mugambi wo kubaka urugomero rwa Kajeke mu ntara ya Bubanza watanguye mu mwaka 2009. kubicho kiyegu chikuwa mwusi ngunabikogo yuwone kabzige zibi angugwa icho javu yeko mwukiso kwa jayeru peya mwushikia nganji buburi minu goro za wifiki ganira gondo kumbushikia nganji buburi minu goro za wicho gihe odete kaitesi kumbozi tazwi neza aliko zozi nye gejimu igiturire ahoku mwikuwa mwugambi mwushikia nganji bujeju kukwa mjareta yashia uhu muhinga mwija inindimo awo wita enjenye agronom azwi kumbazina ya gabda agapi awari wa wig iso kujacho murugwa mwushikia nganji avuga kaho aliho hata nguri ingorane mwukuwa mwugambi wizu nuutariwe wari kuigwa no muhinga mwija inugubati icyakurikiye umushikira nganje Odette Kayitesi amaze gutanga isoko ry'ukuba kugurugomero rwa Kajeke nuko abahinga mu bijyanye n'ukubaka bamashyira amatatu yatsindiye iryo soko bamuka mu gihugu cya Tunisia batanguye kutumvikana n'uwo mu agronome ngo kuko basanze ibyo yateguye mu kigo yakoze ari ibintu bidashoboka mu gihe we yeretse leta ko ibyo bikorwa bizotwara amafaranga y'amarundi angana n'imiliyari 5 n'imiliyoni 108 abahinga bo berekana ko ibyo bikorwa kugira ngo birangugwe neza bisaba amafaranga angana n'imiliyari 60. Mu gihe rero umukuru w'igihugu aherutse gusaba ko bakorwa amatohoza kugira ngo abagize uruhara mu idindira ry'uwo mugambi bakurikiranwe isoko ryacu rivuga ko ayo matohoza yatangurira mu bushikiranganji bw'uburimi n'ubworozi ngo aho itangwa riba igisoko yiguwo mugambi ariryo ryakweze ingorane. Ni inkuru tuzobandanya
tugukengurukire Onezime dushimagize ishyirahamwe rya leta rihingura ipampa mu Burundi Cogeco riramaze hafi umwaka ridatangira abakozi baryo intererano muri INSS na mituweli. Abo bakozi bamenyesha ko icyo kibazo gitumana cyane cyane abakukuruke batoroherwa mu kwivuza hamwe no kuronswa imiti. Dani Claire iratwumva mu idonido y'inkuru.
Kuva mu kwezi kwa myendagara umwaka uheze abakozi b'ishyirahamwe Cogeco ntibaratangirwa intererano mu ishyirahamwe ryo gutegekaniriza akazi z'abakozi INSS. Eka n'abakozi bakukurutse bavuga yuko amezi atatu ya nyuma y'umwaka uheze batayishyuriwe nk'uko umwe muri bo yabyiganiye RPA.
Igihe abakozi ariko bakoterezwa mu kwezi k'umunani k'umwaka uheze nyuma y'uko bava mu kwezi k'umunani mu kwezi kwa kabiri ariko INSS batigeze batanga raporo nshya muri INSS. Abakozi nabo baragikora ubu nyuma y'uko hari INSS zibiri zitaratunganyirizwa
kugaba kukuruke ngo ibyo birahita bikabagora cyane kwivuza no kuronka imiti kuko ishyirahamwe INSS bica bigora guharura ayo batangira muri mituweli. Iyo bagize ngo barajya kubaza inyishyu babaha ikaba ari yuko amadosiye yabo adakwije ibisabwa.
Umukozi iyo yakukurutse acakoresha mituweli ahawe na INSS n'icyo gihe nyumba y'uko umuntu yataratunganiza ibyawo kugira ngo bijye mu buryo umukozi yakukurutse asagira ingorane ko ntiyivuza kuko INSS
tubamenyeshe ko abakozi bakukurutse mu mwaka w'2019 n'2020 batarahabwa amafaranga batekerwa bavuye mu kazi. Ikindi nacyo ni uko haheze kandi amezi 10 abakozi bagikorera Cogeco badatangirwa intererano mu ishyirahamwe sokabona mituweli. Uruganda rwa RPA rwasubiye kurondera inshuro zitari nke Majambere Gustave umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe Cogeco ariko ntiyitabye telefoni yacu. Mu makuru yacu y'ejo tuzababwira ingorane z'ubutunzi Cogeco ifise bivuye ku masezerano y'iryo ishyirahamwe rifitaniye n'ishyirahamwe Rafina.
Dani Claire iratwumva tukiri muri icyo gisata nyine cy'intwari ibereye tuje mu ntara ya Bubanza aho amazu adandaza imiti atari make yo mu makomine ya Gihanga na Mpanda. Muri iyo ntara nyine ya Bubanza adandaza imiti yataye igihe abanyagihugu bo muri ayo makomine bafise impungenge ku magara yabo. Ibyo bikaba biruko kandi mu gihe ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya sida mu mwaka uheze bwari bwugaye amwe muri ayo mafarmasi. Emile Nibasumba niwaditeguriye iyi nkuru.
Hari mu mezi ya 4 na 6 umwaka w'2020 aho habi igikorwa cy'umugwi w'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida kijyanye no kugenzura amazu adandaza imiti mu ntara ya Bubanza. Mu nyuma y'icyo gikorwa kuwa 15 mukakaro uwo mwaka nyene wa 2020 muganga Tade Ndikumana arongoye ubushikiranganje bw'amagara y'abantu yarategetse banyene ayo mafaramasi kuyugara biciye mu makete yabarungikiye ngo kubera ko adakwije ibisabwa n'amategeko abandi nabo bagakora ataruhusha babifitiye. Aha twotanga akarorero ka farmasi zitatu zo muri komine Gihanga. Farmasi Kazoza iri muri zone Gihanga y'uwitwa André Dusengimana, Umwizero y'uwitwa Jean-Claude kamwe n'ubusa, farmasi Kira ya Fidel Barampama zose zo muri zone Mudubugu, hamwe na farmasi Jehovah Shalom y'uwitwa Desire Mucho iri muri zone Butanuka muri komine Mpanda. Ariko igitaro gutangaza abanyagihugu nuko mu bari bandikiwe ayo makete harabagumye bakora ukuri kwamye abo nabo ngo bakaba arabanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi
n'akarero ari nyeni farmasi iri ku yaratanu ya Gihanga impande y'ikigo cy'ababikira farmasi Mahagakiza ineyo yitwa Sete hari muri abo bandikiwe ayo makete mugabo farmasi Rubure farmasi twa Ndelapeni ngaha kuri santire Gihanga nayo nyene irakoranye nyene ni Gabriel ngaha ku Musenyi yitwa Rora nabo nyene yari mu bandikiwe ayo makete farmasi iri kirakora eka nungaha muri village ya Kane farmasi Kazoza Jean Pierre nawe nyene yari mu bandikiwe ayo makete ariko arakora ku mugaragaro bose bitwa imbonerakure bashingikiwe n'umuryango uri ku butegetsi
abanyagihugu bo muri komine Gihanga bakaba batewe impungenge n'ubwinshi bw'amazu adandaza imiti ari muri village ya gatatu aho ngo akora mu kajagari kadasanzwe bakavuga ko bari bazi ko bagiye kwiruhutsa igihe babona makete y'umushikiranganji yasaba ko zugagwa
tukibona ayo makete cyo katwari ruhukije zuba mu makete ariko nta n'umwe yigeze ashyira ko umuryango village yoyo ya gatatu farumasi ni nk'amabutike y'ibiharage ibyo bitarenza amabarabara ashyika muri atanu ibiko mu farumasi cumi n'imwe nta suku imiti yaho yavuga yuko ari bibiri cyangwa ari amamesa akajagari ateye kararenze badandaza imiti yataye garanti ni ukuri biteye isoni batwibagiye twebwe abenegihugu twasaba abarongoye ubuvuzi mu ntara ngo bakurikirane iki kibazo ko cyabaye indasi
muganga Joel Bigirimana arongoye igisata cy'ubuvuzi mu ntara ya Bubanza yabwiye uruganda rwa RPA ku bijyanye n'amazu adandaza imiti adakwije ibyangombwa abandanya akora mu ntara jejwe atabyazi ngo kuko menshi bayugaye akaba yemeye ko agiye gukora amatohoza
arakoze na Emile Nibasumba
RPA
Ubijanye n'imibano igenekezo ya 16 ruheshi ukumwa kutashe harahimbazwa umunsi wahariwe umwana w'umunyafrika uwo munsi ukaba washinzwe mu ntumbero yo kwibuka ubwicanyi bwakorewe abana bo mu gisagara cha Soweto mu 1976 n'ubutegetsi bwa apartheid bwacinyije abirabure muri Afrika y'Epfo uno mwaka inani zitandukanye z'amashyirahamwe arwanya ubukene zikaba zataziriye uwo munsi umunsi w'agatambara kera izo nani zisaba kandi abategetsi b'ibihugu bya Afrika gukora uko bashoboye kose kugira barwanye ubukene butuma n'imiburi buri umwana umwe yitaba Imana uko amasegonda atataheze mu Burundi umugwi w'igihugu jejwe agateka kazi na muntu Seren Idehashe wemeza ko ingorane zugarije abana n'ubu zicibonekeza tukiri ngaho nyene mu bijyanye n'ihimbazwa ry'umunsi wahariwe umwana w'umunyafrika mu makaritie yegereye igisagara cya Bujumbura haravugwa urugero runini rw'abana bavuka ku babyeyi batubakanye abo bana rero baraheza bakagira ingorane zitandukanye mu buzima harimo kuba batamenya base n'izindi ngorane z'urukwegane Mari Ange irakoze yabiduteguriye
ni benshi abakobwa cyangwa abakenyezi bamanuka bavuye mu ntara za ruguru baje i Bujumbura kurondera ubuzima bibaza ko ari byiza bashikira mu makartiye ari ku nkengera z'igisagara cya Bujumbura ahashobora kubaho boneka ubuzima bukigendeka ariko si benshi bikunze kwerera abatari bake bahura n'abagabo babata mu mitego bakabatwaza inda
uko kwawe kwiza barondera ugasanga kubaviriyemo ibindi benshi rero nabo bacuba twari bitwariye hanyuma bakabona abo mu micungara rota n'abavuye ruguru nabo urumva bacuba barungura
ubucuti nk'ubwo ntibukunze kurama bamaze gutwara inda abagabo barabata
mugabo rero kenshi kubera usanga bafite abandi bagore mbera n'imperuka bakabata abo bagore urumva rero bacuba badingura neza kurera abo bana bakabarira nabi nabi babura icyo babagaburira kandi ivyo rero ubu biragwiriye cyane ahantu hose uko igisagara kigenda caguka ahantu hegereye gushika igisagara canke amatara usanga ari ivyo rero bigwiriye
vyose abana bavutse nibo baheza bakavyishura
abandi nabo usanga se agatora abana akaca batwara kuri mukase aho naho nyine bagirira ingorane kuko ntibaronka ivyo batiza kuronka gahuzu ivyo barya bikwiye urazi urwango rw'umwana na mukase ahanini utusanga ingorane hageze mu bintu vyo kugira ati batorane nk'amatongo abura bibashira nabo bamira kuko ntibaronka ivyo baja gutora ntibanahamenye bamwe ntibanahamenye bakora gutyo rero bamwe ariko baca batangura gufata inzira zo kuja mu mabarabara gutora kumayarara abandi nabo baratoye n'ingeri kugira babeho bakaja kwirwa baratunguka ku mpango zo mu gisagara kuza amasahani hanyuma bijya biba vyaraye bisigaye bikaba ari gutyo baze barafungura
mu masentare aho RPA yashoboye kubaza bemeza ko imanza z'abana barondeza abavyeyi babo ziri muzeze muri kino gihe. Mu bajejwe gateka k'abana naho bemeza ko mu gihugu cyose abana bavutse muri bene ubwo buryo akenshi agateka kabo gahungabana kugera naho bishika hakaba ingorane zo kubashira mu bitabo by'ibiro ndangamuntu etat civil. Basaba rero ko kugira ingorane bene izo z'abana bihakanwa na base zigabanuke hakwiye ko hashinga uburyo bwo gupima buteye imbere bita ADN mu rurimi rw'Igifaransa.
Marie Ange irakoze. Abana b'Abarundi uyu munsi bari mu makambi y'impunzi nabo nyene ntiborohewe kuko bahanzwe ingorane zitagira izina. Akarorero nakabana bo mu ikambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania uretse ko bataronka ibyankenerwa mu buzima bwabo bwa minsi yose no kwicwa baricwa n'abanyagihugu ba Tanzania. Emabre Nishimwe aradushikana aho mu ikambi ya Nduta.
Abana bane bo mu ikambi ya Nduta nibo bamaze kumenyekana ko bagandaguwe kuva mu ntango z'uyu mwaka nk'uko imunzi zaganire na RP yazibimenyesha. Izo mpunzi zivuga kandi ko abo bana bishwe baturiye n'abatanzania.
Hari abana bashika nka batanu bari bagiye mu kurondera ubuzima nyine aho hatiye haza abantu bacu barabafata babita basuma ngo banabasuma ngo baje kutwiba kandi nta kintu na kimwe babafatanye. Umwana umwe niwe yashoboye kurokoka niwe yabutondaguye ati abana bose twajanye ko bava mu mazone atandukanye ati abana bose twajanye ni jene ashoboye kwiruka jenyine ati abandi bose bamufashe barabaturira ati nta mwana n'umwe ati nagiye mbona ashitse hakurya bariko barabaturira abana bakumye induru ati nandi cyane nyegeza ahantu yabonye ngo bariko barabaswa ko ibintu byera bimeze nk'ifu bagaca babaturira nta n'umwe wigeze basubira kubonana ko atabarigira abona bavayo barapfuye nyine.
Uretse ubwo bubisha abana bo muri iyo kambi y'impunzi ngo baranahanzwe n'izindi ngorane zitari nke harimwo kubura ibyo bafungura. Muri kino gihe ibintu bikaba byarunyutse kuko n'abana bakiri bato cyane batagihabwa agafashanyo k'ifungurwa zimwe zimwe zabagenewe.
Haraheze nimba ntihenze nk'ikiringo kirenga cy'amezi ane atavuye mu gitango kare n'abakuzi bararonka ubuye mugabo ubuhoho guhera ku mwana w'imyaka ibiri ntavuye akironka.
Eka ngo n'igisata cy'indero gisigaye gihobahoba
mu mashuri nta ntebe zihari kandi hejuru naho hasakaje uruhema usanga rwaratobaguritse kuko ruzima z'igihe kirekire.
Imundu zao mu ikambi ya Nduta zisaba ishirahamwe HACR n'abajejwe gateka k'abana kugarukira abana bo muri iyo kambi kugira baronke umutekano kandi babeho nk'abandi bana. Ariko rero naho bugarijwe n'izo ngorane uyu munsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umwana w'umunyafurika wahimbajwe aho mu ikambi ya Nduta ku kivugo kivuga ngo ubumenyi hamwe n'amagara meza ni uburenganzira bw'umwana wese. Tutegerezwa rero kumurinda amabi yose kugira agire ubuzima bwiza na kadoza keza. Mwomenya ko ibice 55% kwijana by'impunzi z'Abarundi bari mu gihugu cya Tanzania bagizwe n'abana.
Emabre Nishimwe na wewe urakoze. Tugaruke mu gihugu tubabwira imyidogirangwa mu biyunguruza mu miduga rusangi mu gisagara cya Bujumbura kubera ugusaza kw'iyo miduga iyo itabataburiye ko impuzu baba bambaye akatari gake ipfira mu nzira batarashika iyo baja. Elvis niyo mwungere mu idonido y'inkuru.
Nyinshi mu miduga rusange yunguruza abanyagihugu bo mu makaritsiye atandukanye y'igisagara cya Bujumbura igezaho umwansi ashaka kubera gusaza. Bamwe mu basanzwe bakoresha iyo miduga mu kuyunguruza bavuga ko ibintu aho bigeze uretse ko intebe z'iyo miduga zamaze abataburiye impuzu binashyika izo ntebe zikabakomeretsa. Uyu ni umwe mu bo byashyikiye. Abanyagihugu babandanya bavuga ko gusaza kw'iyo miduga gutuma haba n'ubukene bwayo maze imirongo y'abategereye izo bisi ikaba miremire. Ni mu gihe iyitwa yuko bikigendeka akatari gake barinda kuyisunika kugira ihaguruke changa pira mu nzira.
Na mugiye Kisindani nere dara buye kumon chao chuma de krama bin tisu da kote dam sara kanyo sa sanga na yit yene ana kote shal je go se muka go se tinga nida go se nika tashano kuna na bisiduka ide krani kote yene tara ma bisi akame ngiti na ma chara ma onako yasha tara ina na ma shasa shone ka
abi yunguru tamuri yo miduga batanga zwani ngeni to bisi zimetuko mugihe igipolisi kijetu mutekano mwibarabara kidasiba kuyisuzuma kuri ivyo uruganda rwa europe rwaronde petero nkurikiye avugira ubushikiranganje bw'intwaro ya hagati mu gihugu n'uwe n'umutekano cyo kimwe na imakire ndabanetse umushikiranganje ajeje ibyo kwiyunguruza n'ingenzi ariko bose nta numwe yitabye telefone yiwe
Elvis niyo mwongere nyuma y'iminsi 15 huguruwe umupaka wo muri zone Gatumba mu ntara ya Bujumbura uhuza igihugu cha Congo n'igihugu cyo Burundi biraboneka ko uruja n'uruza rudashemeye ibyo bibonekera ku isoko ryo kwa Sioni ahasanzwe hari igituro cy'imodoka ziva canke zija muri Congo imvo na mafaranga yo gupima umugira wa COVID-19 imbere yo kwinjira mu Burundi bavuga ko ari umurengera ino nkuru twayiteguriwe na Eric Niyonzima
Bamwe mu banyagihugu bafata ingendo bava mu gihugu kibanye cha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ko urujya n'uruza rw'abiyunguruza rwagabanutse cyane nk'uko isoko ryacu ku gitoro cy'izo modoka kiri ku isoko kwa Sion ribimenyesha ngo abantu biyunguruza ni bakeye cyane rwose ibituma n'imiduga yinjira igabanuka cyane umwe mu basanzwe bakorera muri ico gisata rigano ko byifashe
n'uko bivuga muri Kongo ntabwo ari nyinshi n'uko ni hazinjira ubu nka jansi nta byinshi kubera ko abagenzi ni bake abantu bazaye kamwe kamwe nta nyinshi baza Ego tukubwa kwa kira hindi wa nyishi kumwe saa shopi nje mwela kutenega mwengitano Zaya genda zika rukanga wukabisha na abia
Ijo soko jachuri mandanyeri menyesha ko Nyo miduga mike injira Ibigizgwa hanini na makamyo wa kuru dandazgwa Ama faranga tangish kwa mgupima COVID-19 binje kutaka Kuburundi Akabaliyo nandaro iyo gabanuka yoruja nuruza
Kazinja ni makamyo za uturi wengu Shwa hukula tano chumela nyanisi meshi Ena wana kamovuma ni gato Wana namirungi wengu Hadwa hundi ni lafisi ishida ikome kwa ko amaira wafuga wa hizi kumundi mesh Kani hafi mihumbi jana za marundi kuri tarani dora ni mesh chane Kumana jogu afisi nyeri wa sandora dora jogu so
Tumibutse kimipaka yose yari ugawe kuva ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa mbere uyu mwaka buguru umupaka wa Kongo kuva ku itariki ya mbere yo ku kwezi kwa gatandatu
Eric Niyonzima na wewe urakenuye ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwatunganije indwi yahariwe amagara y'umubyeyi n'ibibondo kuva kuri uno munsi wa gatatu igenekezo ya 16 ruheshi gushika ku rya 18 umwunganizi w'umushikiranganje w'amagara y'abantu no kurwanya sida yabishikirije kuri uyu wa kabiri mu ruganda rw'abamenyesha makuru Onesphore Girabarya asigura ko muri iyo sekeza abana bafise hagati y'amezi 6 n'imyaka 5 bazoronswa amama ya vitamine A akinga uruhumyi abandi gushika ku myaka 14 hamwe n'abakenyezi bibungenze kuva ku mezi 3 bazoronswa ibinini by'inzoka muri urwo ruganda rw'abamenyesha makuru Onesphore Girabarya avuga ko ibikorwa by'iyo ndwi yahariwe amagara y'umubyeyi n'ibibondo bizofatikanywa n'indwi ya 11 ya Afrika yahariwe gucandaga abajeje intwaro hamwe n'abarongoye intara z'ubuvuzi bakaba barahimirijwe kugira baze bafashe muri ico gikorwa mu ntumbero yo kugira ngo kigende neza mu bijanye na politike muradutunga Shehe Hashid Ndikumana wo mu musigiti wo ku Buterere haracari muri kamwe mu busho bw'iperereza mu gisagara cha Bujumbura Hashid Ndikumana akaba atarekuwe nk'uko twari twabibashikirije mu makuru yacu yo kuwa mbere w'inondwi Shehe Hashid Ndikumana yafashwe ku munsi wa kabiri w'indwi heze yagirizwa kuba yanifatiye mu gahanga umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu n'umutekano Jerove Ngirakobuca
Erupeya
Muri kwarukirikirane rw'amakuru ajanye n'ibyaranze umwaka wa mbere w'intwaro ya Evariste Ndayishimiye uno munsi tubabwira ibijanye n'intwaro ibereye ikugwaho ry'inzego zijejwe ibanizwa ry'intwaro ibereye hamwe n'inzego z'ubutegetsi zitagiye zirabonwa kumwe n'abandi nivyo byaranze intwaro ya Evariste Ndayishimiye yatanguranye n'uwa 18 ruheshi umwaka wa 2020 twabiteguriwe na Eloge Divin Remesha
Leta President Evariste Ndayishimiye yashyizeho gushyikira ubutegetsi harabonetsemwo ikugwaho ry'ubushikiranganje ujejwe intwari ibereye mu gihugu mu nyuma hakurikiye ikugwaho ry'inzego zari zisanzwe zijejwe kurwanya igiturire aha twovuga nk'ifutwa rya sentare hamwe n'igipolisi bigwanya ibiturire mu Burundi n'ingingo yafashwe mu kwezi kwa Kigarama neza na neza kwigenekezo rya 10 ifatigwa mu nama shikiranganje igikorwa izo nzego zahora zikora cyo gufata no guhana abagirije kuiba no kwonona matungo y'igihugu inama shikiranganje ikaba yavuze ko bizoza birakoregwa mu maparaki amwe no mu masentare asubira mu imanza iyo ngingo mbere yahavuye inemezwa n'inama nshinga mateka hari kwa 2009 ndamukiza umwaka wa 2021 muri ico gisata cy'intwari bereye kandi muri no mwaka ugiye kurangira Evariste Ndayishimiye na leta yiwe baramutswa igihugu harumvikanye amajambo yagiye aravugwa n'abategetsi bo hejuru ku mashirahamwe amwamwe ya leta yavugwa ko yari karahomba asa nayagenda akagirire akaruro ni nk'amajambo Evariste Ndayishimiye yavuze ku ishyirahamwe Hejidezo aho yerekana ko abakozi hamwe n'abagiye baratwara Hejidezo aribo barihombeje bakarihombya mu kononona ubutunzi bw'iryo shyirahamwe hari mu kiganiro yagiranye n'abanyagihugu be n'abamenyesha makuru kwa 30 Kigarama 2020 amajambo yatangaje abatari bake kumvuza uko yarahushanye nayo umuyobozi wa Hejidezo yarahari icyo gihe Simeo Abonimana yavuze mu gihe ari karabisikanya n'uwaramusubiriye kuwa 19/0/2021 icyo gihe Simeo Abonimana yivugiye wenyine ubwiwe kwa musigiye ishyirahamwe gifashe neza mu by'ubutunzi afatiye ko yarari mu kigega cy'iryo shyirahamwe hamwe n'amadeni leta yari ifitiye iryo shyirahamwe umugambi wo gufatanya amashyirahamwe ya Sobjeya na Air Burundi warashyizwe mu ngiro ku ntwaro ya Evariste Ndayishimiye ni umugambi wari ugamije ishyirwaho ry'ishyirahamwe riri hamwe ryitwa Burundi Airlines uyu mugambi ukaba gushyizwe mu ngiro utahurijwe ko na bose aha twavuga nk'abakozi b'ishyirahamwe Sobjeya batahengesanije kwerekana amakenga bari bafise bavuga ko ishyirahamwe ryabo rihombye kuri iryo fatanywa kumvuza uko Air Burundi ryasa n'ishyirahamwe ritakibaho ryari risigaye ku izina gusa ayo makenga ariko akaba atabujije ko ingingo ifatwa kwa kane ruhuma uyu mwaka turimo mu gisata cy'intwari bereye kandi aravuze ingingo ijyanye n'ihagarikwa muri ako kazi by'abajejwe ibigega by'amakomine yose agize u Burundi bikozwe n'umushyikiranganji w'intwaro yo hagati iterambere rusangi n'umutekano hari kuwa 9 ndamukiza uno mwaka turimo iyo ngingo umushyikiranganji Ndirakobutsa Jeve yavuga ko yifashe afatiye ku mahera yibwa nabo bajejwe amatungo y'amakomine naho bakozi babana nje bakora ubundi buzi muri komine bamwe mu banyagihugu bavuga ko iyo ngingo ishobora kubirimwo agahotoro kubera ko ashobora kuba hari abarenganijwe badasanzwe bakora ubwo busuma ingingo zo kubomora inyubakwa zose zitubahiriza amategeko mu bisagara biri mu byakozwe mu gisata cy'intwari bereye muri uno mwaka Evariste Ndayishimiye amaze ku butegetsi iyo ngingo ikibandanye ishyirwa mu ngiro n'aya mango yagiye yibonekeza amakarenganyo hamwe hamwe aho abanyagihugu bavuga ko abajeje intwaro birengagiza inyubakwa z'abanywa nyo mugambo uri ku butegetsi cyanke za bamwe bari mu bajejwe intwaro
eroje divere mesha urakenye nino gare duce dusozerera ano makuru twari twabateguriye kuri uno munsi wa gatatu igenekezo ya 16 ruheshi yo mwaka 2021 nkengurukire mwebwe mwese mwafashe akanya ko gukurikirana no makuru bagenzanje mu Rwanda rwa RPA cyo kimwe nabafashije mu buhinga bw'ivyuma nabo nyene ndabakengurukiye kuri mikro mwari kumwe na Emmanuel Ningeko ndabasezeye ndabipuriza amahoro atangwa n'Uhoraho.